To everybody, my name is Radio. This is me, your talent TV. We come back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya me, your talent TV. Uno musi rero naje kuraba umuririmbyi ari karakora fresh azi ku izina rya Vilan Moon. Yes, wamaze kubona iruhande yanje umuririmbyi afite indirimbo iri kirakora fresh, haba kubana n'indirimbo navuga yuko iri kirakora amateka, iri kirakundwa sana. Brother VIP sasa big bro.
Fresh man.
Brother unapendeza sana ona. Kukoro mobile
man. Kawaida tu.
Sasa ndirimbo ya bro, eh, twende kwanza freestyle kidogo bro.
Yeah. Yeah. Waonyeshe, waone. Nguteteshe, wakome. Asa waoneshe, waone. Nguteteshe, wakome. Waoneshe, waone. Asa waoneshe. Mama guys.
Yes, wamaze kuvyumba ndirimbo shasha yiwe iri kirakora fresh. Abana bariko barayikunda sana big. Aba demo yako barayikunda sana bro.
Ego baragerageza kweli sinaba demo gusa n'abantu bose.
Kuya sasa.
Ubona ku Yes. Bro, sema bro.
Ego vraiment bariko baragerageza kugira.
Yes, bakunzi ba Mijo Talent. Unaona, unaona. Ibi ni bitu gani bro? Bitu gani bro?
Ni ndirimbo ya. Ndakuri napenda ganye yubosha. Wundi me imbagele nyimbo. Naipe. Ya.
Ukorana na.
Oh yeah, singorana na aba. We turakora. Oh yeah, man kubera. Ambirize. Indirimbo yurate se gumando itamba. Mego twotamba na rose mushari we. Rose mushari mukundana. Eh, vyo rivyo wawe. None je mukanga je we. He Lamnato.
Yes, bakunzi ba.
Maze, maze. None, none uyu mwazananye.
Ah, wala. Eh, litwazananye. Indirimbo je nayifuri. Bro, je twari mu kiganiro bro ndibaza twiwe twatangura ikiganiro nanje sinzu kwa.
Koga PC man eh. Nzo koga PC.
Nane PC. Abafan wena umva twari kunze rero wewe nimushaka nyica. Ni uwe.
Sasa brother numufana big bro.
Mana pana kutsamuragira ikiganiro.
Sasa brother siyo mi brother no yes bakunzi ba micho.
Turi mariye turubatse. None nko madam ambonye je ndi eh.
Yavuze kwa kundi ndirimbo brother je twatangura ikigano ndibaza wayibonye naje sinzu kwaje bakunzi ba Mijo Talent TV yavuze yuko akundi yavuze kwa kundi ndirimbo ya bro
none mwebwe maze Jesse I don't understand none mwamukuye hehe
ari
kumwe
tumuhamaga
cameraman mwazanane
cameraman
cyo twitwa gute
Lamnato
eh iryo zina
okay so ndika tumuhamaga tumaze basigituma yaje mu kigo kuko je nitwazananye ndibaza we twatangura ikigano ubona sivo sasa Lamnato kuya. Sasa dushaka kwazo tubwira sivyo. Wambonye gute Vila?
Ndamubonye avuye kukoga. Tandabona eh ngica nibuka ko nebonye na video yiye. Ngati eh usure jama mu nyalimbagale nyimbo. Ndayikunda kubi. Tena kuza kuvuga ko ndayikunda. Ndugu nimeyikwambia ndayikunda.
Nimbo yikunda dutambire kidogo
indirimbo. We. Nyimbo yako tunaipenda. Wairirimbi iki? Wairirimbi iki? Kama kutaka mtu asipende ungeacha kuimba. Ewe na ifsumudundo.
Sasa bro, wait, big bro, wait. Bakunzi ba Mijo Talent TV, divaza, brother, hubwo, ahubwo brother, wait. Ahubwo wiyakiriye gute bro, kubona
muri na missi ndiko ndana ama interview, uvyumva. Naho nyene nuko nkeka mwantese surprise. Muce mushiramwe nabandi, urumva. Umufana ego araja YouTube akaraba hama comment akashiraje nyene kuri YouTube. Eh, apana kuguma bakurikirana umuntu no mu buzima busanzwe.
Ah no, yavuze Lamnato. Lamnato ari ako wapi? Cameraman muhamagare kwa dushaka kwanza tubwire sibi. Yavuze ko akunda indirimbo yawe. Sasa bra, kuba akunda indirimbo yawe ni kosa bro.
Oya si kosa mugabo. Je bintu navyo kumbaza confise umusheri.
Sasa anagu sasa.
Urakubazane batwa
kunze. Chaka tubwiye kweri kuri kwa mazo kafise umusheri.
Ndiko ndamubaza kwera ari nimba neza ni bogare.
Nifuzikire.
Nifuziki none uwo munabaza kubaza ufrafise umusheri none uba.
Asaba gutongoza.
Nimuvuge yuko jenda basuzuguye sivyo tuzokora nikindi kiganiro
ndi. Bro wait. Bro walaye narakurondeye dakubura ariko kuno musiko ndakubonye fresh bro.
Kiganiro ntacho sivyo tuzokora nikindi kiganiro.
Ndagutumyuririmbe.
Tuzokora ikindi kiganiro sivyo. Kuberako urumva imbere ya kamera, cameraman ndagusavye uzimye kamera kuko tugumye twishurana imbere ya kamera.
Lamnato ndashaka kandi tubwire gatoya. Nikiye kintu cyahatari wabonye mu ryandiri bavuga ati kabisa.
Indirimbo iraryoshe man, beat yayo yonyene. Nukuruje nikundira ibintu byo gutaka. Yani nukuntu namba birajana. Afuni yacu kwipenda. Why nikataye kuyi? Eh, ndugu yangu waririmba iki? Wari tuzoyitamba.
Sasa ukunde na Vilan Moon wajohe kwa.
Kubera iki?
Mutongoze
basi mutongoza kabiri
Lamnato kuya
mutongoza kabiri
basi giri kintu mubwiye basi
ndamubwira iki namubwira mbwira ati vy'amadame turonga
bagabo none urahevye rero Lamnato kuya kidogo Lamnato
kandi manje
kuya nikwambie kidogo napendeza sana lakini napendeza kamera unaona unapendeza sana
Slay Queen Slay Queen
bega Lamnato amafaranga udashaka kujya munsi ugiye muri clip
jewe
kabisa aya amafaranga araya se shobora
ubuhonye numva mwaka mushasha n'ibintu bishasha mu bisanzwe na Sami Luiza yese no yikwemerera kare na gira favel ubu ndabwiye ati kugweko
ubu nangaha amahera re ya nyuma
oya ya nyuma tuvuga n'umusani
naye ndu musani cyose clip
umusani tuzovuga na hanyuma basima kuri kamera
ya Vilan ni kubeko tayibona
yande oya ndumvira narayikunza ariko namwana nifise na mwindi bintu it's okay
rero ni Emilio
ah yewe Emilio bus na 15 miliyo
yes bro wait bro kwanza wiyakiriye gute bro kubona umuntu w'umufanzi aza kavuga ati indirimbo yawe ndayikunda sana big bro umwigeme
ego vraiment merci kandi big up hari gusa sinovuga byinshi nga imbere ya kamera sivyo gusa muze muraraba ikiganiro mutume murondera
abafana sio mie bro
umustare ko aragira ikiganiro kuko mani twe turi yubaha sivyo umuntu ko aragira ikiganiro nihagira abantu baza barinjira mu kiganiro mutazi niyo bazananye mugatuma basi muza murashira aba bouncer ku ruhande ndana nkiba yabanazanya aba bouncer
n'ubwo ndashaka gutangira umufanzi
bro
umufana akunda bro
mugabo hari nk'ibintu twagire tuganire urumva na mood DJ mood yaheze
big bro a big bro ahubwo ngenda shakunyishura big brother wiyakiriye gute kubona umuntu w'umufana aza akubwira ati kabisa indirimbo yanjye ndayikunda sana bro
yego vraiment je biranshimisha kuko mba nshaka nkora ikintu burumwe wese avuga ati yego vraiment wagerageje urumva nico kintu mba nshaka yego vraiment me ukuntu yaje ukuntu yabivuze turi imbere ya kamera nk'iyi video izobona n'abantu benshi aca abona yuko ngo ibintu byo gufatana amani ni ntuze ya ni catch si catch
ni ufanzi bro umufana abafana ni hatari bro
ni catch none si catch urumva niyo mpamvu ivyo bintu vraiment nibize bisubire
a brother nanje si jewe ndibaza bakunzi ba Mijo Talent TV mwabonye uko twatangira iganiro sinzi naje ko yaze ndibaza yakuvuze ko yakubuye uvuye muri piscine bro bari turi kuri Paulina naje kuraba umuririmbye kubera nayo ifite amakuru yuko ariho yagiye Paulina bro avuze ko yakubonye uvuye muri piscine brother
ego muri piscine nuko muri piscine kuko je ninje muri piscine hari abantu mvuga ati ntihagire undi umuntu asura kujayo canke kuko ntidushobye kugira piscine imwe n'abantu bose en public urumva ko atari byiza rero hari abantu tuba turi kumwe kenshi mugabo urabona uyu munsi bobo ndabasize hajya nagira nsimbire hajya n'umuntu naringiye kugira gutora nawe nyene ndamuzane nga mugabo raba muciye mu ntera surprise
uzagari bro naona cameraman ona this is money bro igimoto kaguza ngai big bro
mani oya sino bivugira ngaha nikindi kiganiro mudi ya
he na diaspora bro aba diaspora bro
nta mu diaspora numwe aramfasha
araguhaye note menshi ona 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 gari ngi wa dai gari
sino reka kubivuga mugabo nta muntu numwe aramfasha mu diaspora vraiment yego
sasa udatupatia lift bro
ntangorane
wait ariko wait kidogo ndira gato cameraman turarose lift za kudutana ariko turashaka tuyage kwanza big bro tuyage kwanza ku muziki wawe big brother umwaka wamaze gutangura bega abafanzi bawe bitege iki muri uno mwaka brother bitege ibiki
so abafanzi banje ni Vilan Moon Rambo di Burundi batamuzi tugiye kugerageza gukora nyene yaje dukore ki Zimbabwe vraiment kandi ibintu byose bizogenda fresh ya muri février mu mpera za février tugiye kubare kurira ikintu gishaso cha fresh ngoma kali hit kali video kali ugwego genge for life
yego ariko genda shakubwire kwanza kubeka tandirimbo ya uri kumwe na OLG Oleg nimugiye tuzi yuko uri umuririmbyi ari mu baririmbyi bakeya bari mu gwego genge bega kubeka tutarabona indirimbo yawe na Oleg
so ego icyo kintu ni kibazo cyiza cyane sivyo iki kibazo cyiza cyane
unabona aba boss bro
ego
sibona kuya
oyo oyo nagira nze kugutora man
nagira nze kugutora big bro bimsa sa brother ugwego genge unabona nakubwiye ati ugwego genge no musi rero natsembereye mu gwego genge ndibaza brother bimsa sa bro
po asan
ko fresh sabwirira sana brother
asante sana
ewa nakuje bwije
ashan nimvuye kwere mu ndurubanza kwe
gwego gang man akajambo kamwe rero kubakuzi bu gwego gang
ash code ni gyanye ne code barayizi
yeah bro ah twambiye bro code ni
rero ko nange kumutora reka ntacho reka ndaba ukuntu
cyatubigenza brother ariko gatoya big brother cyangwa kwanzu ze hano brother nakubwiye tuno musi turi kumwe n'abasore bo mu gwego gang abaririmbye bo mu gwego gang brother mu gwego genge twitege iki muri 2020 bro
aje mwitege byishi kandi bikaze bitesa
ndirimbo zingahe za Oleg bro
nka zitanu
zitanu featuring na wambe
big fizo nabandi beshi
nabandi urasikia new song OAG Oleg big farriers sasa brother dushaka kwanza mutubwire nk'umuntu yifuza kuza mu gwego genge kuko novuga yuko nimwe mu matimu akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi ngaha muri town ni team novuga yuko ikunzwe sana brother
ego kwe
murashaka kuza mu gwego rebe
asha bise ibintu byishye se mata
miliyoni zingahe
byose ni kumvikana
miliyoni zingahe
ni kumvikana
ehe mutoja munsi gusana
umaze gusa gushika ibindi murevugana
ari nangahe bro
aho ivyo sivyo kuvugira ngaha
tabiye bro
oya umunsi uzoza tuzokubwira ubijejwe eh tuzokwereka ubijejwe hama ushaka kuyinjira uzogenda uvugane nawe umva ivyo sivyo njejwe mu gwego ndumuririra
brother naenda big bro oh yes
wewe big up sana
yes na so bro thank you so much bro Vilan Moon oya bro big up sana bro yes bakunzi ba Bijo Talent TV nabwiye tuno munsi twaje ahantu kuraba Vilan Moon yari yaje koga kuri piscine ndibaza yabonye abafana aso bafana beshi ugwego genge bamubari on top yes kandi ndagushimira kurikiranye interview nyobagire kugira subscribe kuri Bijo Talent TV wo bikoze big up sana wo tarabikora please bikore right now ni Mr Radio kuri mikro ya Bijo Talent TV we love you so much dusubire ubutaha ciao we love you so much peace